Bring me a single girl.
Sada malagin sinasipaya hindi ko levi sada bido men basila seya nung basihine mawa adre soya la pira yam basihine sada
adre karana da baby mama sadi ante kau the me lady kia balanin badia duragamana kya mu api kaulu wala mewa
Mawashi, karvai ab geru siri. Yanna yanna vad, namak nokiyam vena vad mage kadali. Obat pamanai, meva vedi yadar kive kille.
Akkalaga dangaleta kolla mana malai. Akkage na gurdunda mama hariyasai. Essa daara seethaleta akka danga kaare nenu tattukalla mattune ayya thama balai. Hey, bad da 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 da